kupinda pinga tulusheni lisa tukava po babili pantu ni mbona tukuti mwakota wabulo kukwata penshi kaya babili yose ndana tuya out tuba bengi nanguni kumuve ni mubantu wa bengi chive nipanganda hawa ichei na bakutandala ninji paishi noma ine baby wandidero ninkwata plan twala ya fe ukwa babili ukwa kweba tinangu umota ishive twala bafe ifwe mwandu bobeta twala isha ifwe lelo twala puisha nyalelo twala chesha ifwe lelo tuyebe na fionse fya kumutima ai
Lisa, shimia malai
chilelo ifwe twala bafe mukendo life
one on one iwe na ine
Lisa mandi baby tukwisha nye
Lisa, shimia malai
chilelo ifwe twala bafe mukendo life
one on one iwe na ine
Lisa mandi baby tukwisha nye Shimia, nechibi twala koma kona loko Tatule fwaye fya kufulunga nya Geyesu ifwe ilelo Fuse fibi twala labako Mese tukusana twala labako Ama shiwi ya labako fyelelo Mashiwi fya ya chite mwikoni I love you, I need you Nali kute mwate tinkushe Iwoli wandi na ilendi obe Awe mwandi kwena lelo ya labasa Twala isha ifwe lelo Twala kuisha nyalelo Twala chesha ifwelelo Tuyebe na pionse fya kumutima Twala temwa nalelo Bantulelo ya shiria babili Ewe na elalelo ni bampa tu bampa Eito inebebi nge kwebela
Lisa, shimia malai
Twilelo ifwe twala babe mukendo life
One on one, iwe na ine
Lisa mandi baby tukuisha nye
Lisa, shimia malai
Twilelo ifwe twala babe mukendo life Tena pa kuboko Umwebe iwe nefyo umfwa Eshiwe, eshiwe Musende iwe eo atemwa Umwika tena pa kuboko Umwebe iwe nefyo umfwa Eshiwe, eshiwe Atilelo ni lelo imwe Twala kwisha nyalelo Lelo ni lelo imwe Amalaiti ya kwilefe ya shima
Lisa, shimi amalaiti
Lelo ife twala bape mukendo life
Shine.